Hapso. Mtu anayepika anaitwa mpishi. Na anayekimbia?
Anayekimbia. Mkimbizi.
Chai, 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 chai.